ngempela vele kodwa bokubita lokuthi inyalo sikhulume singaphazamiseki ngoba imiyane iyathanda lokudlobhana lapha nakusetshenzwa phansi ngemiyane phansi komrade kuna naye hayi impimbi niyisebenzi la ngithi impimbi icoshwe ngini
I'm a tourist, my way, I know you got a lot to say. Yeah, I don't care about you. In the street, every day, like I got nowhere to